nengo. Abero lo suvie chalo nyamurabi Amili belo ga chalo malaiko Abero lo suvie chalo nyamurabi Anyangi belo ga chalo malaiko Estivo ujo kindu Oche
Emotional Rulini Yatigi Mamush Abeto
miel manea e Ivy wapi Ivy wapi Yanuchi Mavo, mavo E mtoto wa limuru Okubichalo Champum champum, adeka engineer. Wapi sami ogalo? Nyaseme.